Todo el mundo fue la joda. How full
now?
Alright, this is simple. Now, did you think after la joda before Nina? Number one. Number two, you change the password. You not pinned in our band before Nina. It has been a number, several million before. Go for now.
Hi guys, welcome back to our channel. It's your girl SK. If you are new to our channel, please subscribe, like our video, and also comment to our video, guys. Guys, ningamona ngiyi one, guys. The video was to shubile kazi udo darling prank udo. So namhlanje ngicabanga prank, ngithe mangihlela ngicabanga prank. Say toilet, guys. Yena usendlini. So, ngathatha ifoni yami ngaza straight ngacabanga ukuthi mana ngimprank udog. Ngifuna ukumprank-a guys, so ngizoyenza kanje ne. Ngizo like ngibeke ngithini. Let me say like ngizoyenza ungathi angifuni ukuthi abambe ifoni yami, can understand? So like ngizobe ngimbonisa ama izinto efonini yami, ngimbonisa. I know ukuthi ngenkathi lokhu ngimbonisa something ifoni yami uzozathi letha lapha sifoni, and then uma sekathi letha lapha sifoni mina ngizoyala nefoni yami. Ngifuna ukubona ukuthi uzoreacta then guys, ngoba angazi ngiyala nefoni yami. Ifoni yakhe, understand? So ngifuna ukubona ukuthi uzoreacta njani. Ngifuna ukubona nje ukuthi uzokwata or uzenzani. Ngifuna ukubona ukuthi uzoreacta njani. Yem, so guys, uhleli manje endlini. So into ezoyenza nesto ngakithi kuyadayisa la ngama-ice in into ezingisengizomthuma ukuthi cinithenge nama-ice. I-ice, I know ma seyangithengela i-ice ngoba ngiyawuthanda ama-ice, angenza nesto guys, amnandi ngiyathanda. So kuma ngithengele i-ice lapha ngizosala ngisethe ikhamera mina fast kwenze ukuthini ukuthi angangibona ukuthi siyamplaga guys. It's in the first, guys. I can't wait to tomorrow. It's massing here and never near Moses. No one said they've been no patient, but like tomorrow's it's in there. No, but guys, as Lindens want to relate to them, guys. Name, okay.
Hello, but I'm not saying that I'm good. I was saying. Ngifuna ngitshele wena ngeke uzithenge. Mina ngisongathanda ayi lathanda umntu. Angithi mbona, ithi mbona.
Ngiyakubonisa.
Swan, baby. Come along off the phone now. You're not going to be.
I'm going to go to the house. Why
can't you find me
before
them? I don't know if I was there. Oh, I don't know if I was there. Why? Yeah, man, you should tell me. I didn't see a bonus. I'm not going to see a bonus. Okay.
Oh, man,
I'm going to get a number. Kulani namhla, kulani phakathi namhla khona nyapha. Lokufikile utshayisa emsebenzini ifoni yakho isesandleni nje awuyibeki phansi awufuni ukuyibeka phansi. Makhontinye wenza kanje nyathatha ifoni ifoni lokhu ikutshintsha sike si-exchange amafoni kancane. Gawani othatha ifoni ifonele ujoseph da gawani nje sike si-exchange amafoni because ngiyabona ifoni yakho ngathi nje kukhona okukhona ukuthi uma ngingayibamba nje la angenjabule straight. Angithi wena ufunde ifoni yakho, angithi wena ufunde ifoni yakho. So what is the other phone number for you? Ngiyajitsha ne-password ungaphindi nawo abantu ifoni yakho ngithi asibabambe asisababela namfoni kokufuna uyalila ngithi yaphatha angifuni ukubonisa unyenya lifoni yami njitsha i-password ndilithe i-fingerprint lakho uzobamba ifoni yami zane zifuna bambe yakho. Yena mina ngibe dlala egoli la umuntu uyabamba ifoni yami mina afune ifoni yami angeke nje thintile tokuli finger print kwakho finger print 2
delete
change password
why just because when one is
it's a busy life. Only is cut.
Oh, what did it? Nyalala.
I need to know for the phone.
Nyalala. Just make it in his leg. Yeah, we'll get into the first lele.
Good night, first lele.
Oh, what the hell? Nyalala. What did it? If you not plan.
When I talk for the phone,
Nyalala. How? Nyalala. Nyalala. Nyalala.
Have a fast this year that it changed your goal. Nyalala.
I saw an amount of that. I just now want to.
I don't know something you have to know when the phone
calls. So when you take my phone?
When you have to take my phone. Man, when you have to take my phone.
I'm
going to take my phone. So when you have to take my phone.
I'm going to take my phone. I understand.
Yeah, what? Guys, udoku nyamprenga ne. ngiyamtshela ukuthi hayi ngiyakupranka mara sengitshela ukuthi yi ngizokuthemba kanjani like really so wena sithandwa zami ungithemba ngephone ungithemba ngephone ngicela utshele i-team SK ukuthi mina vele SK ngimthemba ngephone batshele akasakhulumi udogo guys akasakhulumi kodwa uthi umthemba ngephone. Anyways guys, angithi ubonile reaction yakhe ukuthi react njani bese ufuna ukungidelete nami efonini yakhe ukuthi vele ngihambi ifoni yakhe vele omunye nomunye aphila impilo yakhe. Mara anyway guys, imtholile Team SK. Now my details guys, lana ma details ku Instagram, ku TikTok, ku YouTube guys, ngicela ninginikeze ama prank guys, ngicela.